Help! I'm not. Oh, I know they worry.
I know they shake.
I know they shake.
Hey,
because daddy they heaven.
Everybody know where.
I know the mago mago.
Oh,
daddy they heaven.
No shaking.
Make you no worry.
Mm.
Make you no worry yourself.
Hey,
because my daddy they heaven.
Daddy
is ready to do all things. God is with me. He's with God is majority. My father, they have. I know they worry. I know you they worry. Make you no worry. Make you no worry yourself. Trust in God.
Dibia ni gba gbogare ya e
o fere ni bi agbocha
chamo seli be me aria e
okunu di be wo
kase anu ku di bi abore oyiron ku wa ku e ku joye zo mu be ku aria e
okunu di be
wo kase anu ku di bi abore aya me cha oye ni be me aria e Jesus, I can walk watch I did be any walk while I see I
am.
Oh, yeah, they walk who will put I did be anywhere who I see I am. Oh, they did watch I see I am. Look who did that. Hey, did you anywhere on our walk?
DJ, 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 DJ Isaiah chapter 49 verse 26. Oh, where was he? No, they make on you.
Ngana agwa bu imu abara gị. Na ngana agwa bu imu iri anụ arụ gị. Na ọha ga-anwụ ọbara onwe ha. Ma rie anụ ahụ onwe ha. Nwa Chineke atụla egwu. Ka ha na ọgwụ niile ka ha gwọrọ megide gị. Ebe ọ bụla nke ha na-abụ izuzu imegide gị. Ọ bụladị n'ime ọnwa a. Ene igwe si ngwa gị. Ọ sị na ọ ga-eme ka ha mụọ ọbara onwe ha dị ka mmanya fine. Ha ga-eri anụ ahụ onwe ha. Ka ha na-abụ ihe niile nke ha na-eme megide gị. Ebe ọ bụla nke ha na-agwọ ọgwụ megide gị. Ngwa gị ọgwụ agwọrọ agwọ. Ngwa binie na mgbawa. Sobe onye gwọrọ gị. A sị gị sobe onye gwọrọ gị. Ọ bụghị maka ụmụ Chineke. A sị gị chụgharịa sobe onye gwọrọ gị. Akwụkwọ Exodus 14:14. Ọ sị gị dere ndụ na ọ ga-eburu gị agha. Ebube eluigwe agbadatawo iburu gị agha. Nwanne m achọghị m ime ọnwa na ọgwụ ahụ nọrọ n'ebe ị nọ. Achọghị m ime ihe ọ na-arụ n'ebe ị nọ. Agwụrụ ya n'ụzọ gbara ịtọ. Agwụrụ ya n'ụzọ gbara ịnọ. Agwụrụ ya n'ebe a na-eli osu. Agwụrụ ya na ọ na-ama afịa. Nwa Chineke, ebube eluigwe agbadatawo. Ọ bụladị ka ha na nwa ọgwụ niile nke agwọ megide gị. Ka ọ chụọ onye gwọrọ ya n'ụbọchị taa. Ngwa sowe onye gwọrọ gị. Ee, gị arụsị. Achọghị m ime onye gawere gị ebe ahụ. Manye guzo m n'ike nke dị n'ime ọbara Jizọs. Wee na-adọrọ ike na mbara eluigwe. Wee sị ka ha na-awa arụsị niile nke tiewere akwa gị. Ebe ha jewo na mmụọ tụọ akwa gị. Achọghị m ime onye na-atụ akwa gị n'ime mmụọ. Maka na akwụkwọ nsọ sị ka atụla egwu ha. N'ihi na ọ dịghị ha ga-eme. Nwanne m ọsị na asịwa niile daba n'ọkụ na ọkụ agaghị eme gị. Dịka o kwuru na akwụkwọ Aịsaịa 43:1-4. Ebube eluigwe amalitewo ibu gị agha. Ọ sị gị atụla egwu nke mmakwa na chichi. Nwanne m, ana m agwa gị n'ụbọchị taa ka ha na-awa ọgwụ niile nke agwọ megide gị. Ka ha na-awa àjà niile nke a chụrụ megide gị. Ha na-awasara gị ọjị. Nwa Chineke, asị m ihe ndị a niile ga-enyere gị n'ụbọchị taa. Ọ ga-esogbu onye chụrụ ya n'aha Jizọs. Ọkụ na-erere, 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 nwa Chineke ọkụ na-erere na-elekwa o. Ọ ga-elegbu gị o. Ọ ga-elegbu gị ajọ mmụọ gị ajọ mmadụ. Jizọs bụ ọkụ na-erere. Jizọs bụ ọkụ na-agba ọzara. Jizọs bụ ọkụ na-ada ada. Ọkụ na-erere ga-erekwa ajọ mmụọ ree ajọ mmadụ. Dịka ọ na-ere ha n'ụbọchị taa. Ọkụ na-erere. Ọkụ na-erere. Jizọs bụ ọkụ na-erere. Ebube eluigwe bụ ọkụ na-erere. Ike meriri ọnwụ bụ ọkụ na-erere. O wee jụọ ọnwụ, olee ebe ike gị dị? Ili, olee ebe ihe ọgwa gị dị? Ọ bụ ọkụ na-erere bụ onye m na-ekwu maka ya. Ebube Jizọs ka e ji wee mara ya. Nwanne m, Jehova bụ ọkụ na-erere. Naanị ya bụ ọkụ na-erebu ajọ mmụọ. Naanị ya bụ ọkụ na-erebu ajọ mmadụ. Naanị ya bụ ọkụ na-erebu ike ọnwụ. Naanị ya bụ ọkụ na-erebu nrịanrịa. Ọkụ na-erere. Ọkụ na-erere dị ike. Ọkụ na-erere. Ọkụ na-erere. Ọkụ na-erere dị ike. Ọkụ na-erere. 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 Anyị afụkwa n'oo, anyị ejie na anyị ejie nu. Ada Zion nọ n'ọgbọ, ebube onye ukwu n'ọgbọ agha. Ọka oburu ụzọ, adị n'njem ije agaghị. A na-agba ikuku egbe, nwa Chineke a na-agba ikuku egbe. Nwa Chineke, akụ na-ekpuchi ọnwa. Hey! Ka ntị daa gị, ụtụ a na-agbado igwe. Ọkụ ịma na ụtụ a na-agba igwe. Ebe onye m na-ekwu maka ya bụ ebube Jizọs. Onye m na-ekwu maka ya bụ ebube Jizọs. Ọ na-aha n'obi ọgaranya. N'obi ụmụ Chukwu ka ọ na-aha. Onye ukwu n'okpu agha. Ọkụ na-erere. 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 Nwanne m ukwu ruo gara na. Zọọ ya azọ, zọọ ya azọ. Ọkụ na-erere gbadatawo. Zọọ ya azọ. Ebube eluigwe. Nwanne m, anya fụkwa. Jehova bụ ọkụ. Jehova bụ ọkụ. Ọkụ na-erebu ajọ mmụọ. Ọkụ na-erebu ajọ mmadụ. Ọkụ na-erebu ekele na-ete.
Hey! Aye, 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 a